Hei te rā, horo e ka tuki rā, ki te rā e te kapa o ngā mako ki ngā rangatira ki kirikiri roa, kei te kimi oranga, ngā kapa e rua nei, nā wai he, ka tahika he ke atu mō ngā tua o te rātau. Kua hinga ia rātau ngā kēmu e rua, kua pahure, no reira kei te iri te pātai, mena ka tāia anō e rātau te kakeake ki te taumata, ki taumata ki. Tāpiri ki te rā kōrero, kei te ngaroa Richard Kahui, Andrew Horrell, me Fritz Lee, nā te wharanga I te tākaro I tērā wiki ki poe hākena rā ki te kapa Waratahs. Me te whakāroa nō hoki.
Pretty disappointed with how things have been going during the whole season, really. It doesn't feel like I'm contributing as much as I can be, so I'm just focusing on getting back to basics, doing my core roles properly, and then hopefully everything else will fall into place.
Ko te whakapae ia, ka hoki anō ngā paumua ki te tākaro, Craig Clark, Mahoney Wellega, me Ben Afeaki ki te pai tō rātou whakangungu I tēnei wiki.